Umuproduza ukongera kana umu artist.
Yes, jewe.
Yereka karurira abandi
rero. Je ubwambere nkigira n'ubundi. Ufite n'ibyo nanagize ubwambere nkigira. Kwari ukutora kwanza chimo. Uraze hagira uri kuravyari chimvira ati chimviro ndakivyare kivye mu mutwe. Hama ndacumvirize n'abandi bacumvirize batange idea. Kuva rero twigize ari electronic cyo tuma ubu niyagaruka kandi. Ubu jendize.
Abo yaragaruka ni minsi niyagaruka.
Sesa eh no niko mvuga. Twongeye ko kandi ubwiza ku rubwo yari fisi ye tuzoza rero twayongeye ko novuga na cyane cyane andi mainstream donc live ariko iri electronic ya
nubwo muri ko murabikora murasinzi ko hari izindi tire cyangwa izindi nguvu muri ko murarondera gushyiramo gusumba ariko tubwizanye ukuri Chief Majanja ari mu gakere kuva tangwa ino style niyo ndirimbo ya nyuma yakoze mugabo yaciye yicara umwaka urarenga
ya eh novuga yuko bivanye nyende urabona mu mahanga na cyane cyane ne mu mahanga urabona yuko amahanga ni manini ya cyane cyo tumukunze ko hari abarimbyi menshi bagiye hanze bacha zarimba bukebwe kuri rabizi yuko nkabijya uhoraumva rya mainstream traditionnel indonongo urumva na tujya tundi mainstream twose babikunda yuko kugiye basanzwe batuvuza kugiye hari bitari n'amapiano iraza muri izi style ariko bikaza muri forme genre mu kuvuzwa ariko amason yahindutse bishobora gukoreshwa muri donc muri côté iri standard kubuge bakuyemo nk'umuziki dufate nk'akarurero w'umuziki wa dufate nk'umuziki wa Kofi cyangwa umuziki wa Kiki Franklin muri Amerika n'umuntu cyangwa ari kuri bashaka gukuramo baca bingizamo Maya Pop Direct abantu bakumva ati ati iki kintu kirafise ikulere yacu cyisa ariko ntituratora neza hano kivuye
ase nuko kwa kundi nyene nkuko twa matubikora misi yose murabizi ko twumvise bica cyanki hari ibyo dukeneye guhereza abakunzi bo muziki w'u Burundi turabikora kuno nyene hama tugahetsa tukabibazanira tukabishikana hano kuri kamera za Niyosel TV nyita Edison ndayahoze ngira umwite Arkeni nayo iyi ni TV yanyu ni TV yacu nshimira cyane abarundi batandukanye mukomeza kutubwira ko ivyo tubashikiriza bimeze neza ivyo tubashikiriza kandi ko bibashika kunyota bivanye n'ukuntu tubahereza makuru ya kanovi ndetse n'abartiste batagase kandi bagezwe mu tipe weruze yarampayu ye mugano uno munsi nasuye kumurondera nubwo namusanze ku kazi ariko ndafise aho namusanze umuntu mbere kugira ngo dukomeze cyangwa dushimangire ibijyanye na style nshasha yatanguje na cyane cyane Maya Pop yo Maya Pop ikaba yavutse muri akiwacu musanzwe muziki wako kiwacu kari kaherewe ko numu artiste w'umurapere w'umurundi nawe se wundi yitwa Fabi Love Kamirikado the question boy bintu nkivyo nyene ibintu bikakomerezamwo mugabo mu nyuma uno mugabo ariko arakonda numu tipe yitwa Chief ni Young Wizdom akino giye musanzwe muzi aba muri leta z'umwe za Amerika mugabo akorana n'uno mu producer nyene akomeje kudecouvra ama beat mashasha kugira ngo turondire touch yiwacu na cyane cyane hano mu Burundi ni GN LFLS kabiri ubusa gatana amara y'ibihumbi nka 10 cyangwa 16 nacyo nzi ibintu nkifite uherutse yarantize kubijanye n'ivuga butumwa n'ubundi ni kwa kundi nyene avuga ati si mindura niko bimeze GN urakomeye
cyane gose
amakuru ya
cyane kabisa
akaba yoze aradutangura usenga mugangire mu munsi nzi ko bikora
tuguwe neza turavuga ati kiganiro kimeze neza cyane kuko twe tumeze nk'ima tuvuze ijambo twa turemye
ibintu
byose batuba tubishize
nk'imuhera aba yamaze kururuka
sanije
mari akayangana vreme ibintu bimeze neza
tuba mu bwiza tujya mu
buryo zanyigije umaze iminsi urimwo n'icyo ziriko zirahindura
cyane gose ijambo ry'imari ivuga ngo ko twiheza yashusho y'umwami wacu Yesu Kristo tuba mu bwiza tujya mu buryo
kandi niyo mugiye kuvuga ubutumwa hari ibintu hajya ndiko ndakurondera ko nawe ubushobora kumaze kumva ko abapastori bagiye kuvuga ubutumwa hari akantu babatekerera agaca basa neza gusoma aho utangiye kwiga ivyivuga butumwa kugira ngo uwe intumwa yuzuye kwije kugira nawe usahangane nka babantu bimeze gute
bon je ni sawa gusanye nivyo bon se shaka kwiga uvuga butuma no shaka kwiga kubera kantu
eh aya numuhamba kaje ntango
bahita calling yo ya nubunderega iyo umuntu ari ku kazi shebu jaramumenya nantu bitse eh nkubu yarabo
shebu jaramumenya
yaramumenya ati yagiye aha muri mission bakamwa nibyo yarumva bya Fred de mission
Fred de mission nawe muzihabwa nabana gya nabakiri
ni bo ya imana urazi imana nkubu ntiza ngo Edison ngo akira no kuboko ngo akira icisha mu bantu zaho ngo umuntu mugenza rwamaga turumva
warana ni
system
nakonya ntujya ari mu bisiga bwenge team ugaragaye muri video ajya washatse gutanga ubutumwa ugaragara muri team ya ibisiga bwenge
bo bajya eh bajya n'abafrere umva rase naye kugiye ko turi mu bwami bw'Imana
filme ba family
ya bajyana no vuga ko nabone turi mu gisata kimwe mu bwami bw'Imana
muri ko murakora cyane cyane muri no style shasha n'ubwo butumwa mwifuza gutangana cyane cyane mu komeza ino style mugabo cyane cyane hano mu Burundi nka hano mu Burundi mucya gutanga ubutumwa mu makungu gute
ano vuga yuko ijya icambere cyo razi ni style yaje iba develop ko nko nama nabivuze mu Burundi ariyo ma imidiho mishi tandukanye rero muri yo migiho twashatse yuko iza ira iza mudonke mushusho rishasha ko razi ya club ndanga karanga iza yazuse bara baririmba naho nubakirimba ara ma club mesha rimba imidiho y'ikirundi ariko nubaracha yafata ku mengo ni style ziri aruhande yuko ari style zisanzwe kujya warawumva R&B bakumva reggae bakumva donc afrobeat cyangwa izi style z'ikongomani rero navuga ko twe ubutumwa bwa mbere nuko twashatse kwerekana yuko mu Burundi hariho imidi itandukanye dushobora ku developa hama ikavamo style bashobora gukoresha abantu bose kujya iyo bagiye ahantu hatandukanye bumva indirimbo bakumva indirimbo nk'ubu y'umurimbyi kanaka wo muri Jamaica cyangwa wo muri Nigeria bakavuga tuyu mudiho no muri Nigeria no muri Jamaica rero natwe niko twashase kugira abantu donc umurundi wese ano yobari yobari wo muri Nigeria cyane naho yobari umunyamahanga ashobora kuvuga ko haro style mu Burundi zifise donc ziyisa zivuye mu Burundi ariko ziri kuri standard bise standard apotete bacyabumva zishobora kuba gufatanywa n'indi miziki igitandukanye basanzwe baza barabona donc ica ahantu hatandukanye uvuga iyi ndi miziki yosanzwe rero rabizi uko nkabijya uhora umva jamani sima traditionnelle indonongo urumva tujya tundi twesima twose babikunda yuko kujya basanzwe batuvuza kujya hari bitari n'amapiano biraza muri izi style ariko bikaza muri forme genre mu kuvuzwa ariko amason yahindutse bishobora gukoreshwa muri donc muri côté iri standard ku buryo bakuyemo nk'umuziki dufate nka karere w'umuziki wa dufate nk'umuziki wa Kofi cyangwa umuziki wa Kiki Franklin muri Amerika n'umuntu cyangwa ari kuri bashobora gukuramo baca bingizamo Maya Pop Direct abantu bakumva ati ati iki kintu kirafise ikulere yacu cyisa ariko ntituratora neza hano kivuye kujya mu mademi 14 ndibuka haja ya afrobeat n'aho ngati umudiho tari tumenyere ku amaro bakacarondera kumenya aho vuye mu gihugu bigatuma abantu donc babana interesse kuri ico gihugu kubera abari umudiho urepresenta no vuga akaranga k'igihugu ico gihugu
okay baby you go my heart ni indirimbo ya Young Wisdom no fata ko ari umwahereye ko muri no style nimba shihenze ya chief ino ndirimbo gufasha umwanya ngana gute kugira ngo ushobore ku découvrir no beat hanyuma ayikubitiremwo rap na cyane cyane ntimuri kumwe ari hanze y'igihugu hama kabikora hama bigahura byagufasha umwanya ngana gute
yeah no vuga yuko ikintu cy'amberazi edio ikintu nyene kiri muri wewe kizamuka muri wewe bivana ni ngene ufata umwanya wo kukizamura rero umuziki burya ni inspiration ni kimwe gukorokera mu kacuza ugishitsa no vuga yuko byaramfasha umwanya kuko hari azige gitoya Fabio Love yaragize akiwacu aragira na magonde muri yo style nibwo ko naciye ku radio kera ajya tukavuga niyo style
ariko style ariko ikitwa kiwacu
ya eh rumva ajya twako turarondera nyene iyo couleur kuko hari mu kurondera couleur hari maze igiye araza nico cimbe kuba arahize igiye kirekire yaravuye ino twarakoranye muri 2014 hama we yarasanzwe arimba muri club ndagakaranga urumva arimba ari ntatanya niba giye ego chief natanya cyo tumana ama melody uyumvise urumva nyene ko ari kirundi afise ahana katira nyene y'ikirundi hama icyumviro ronda kironse ariko arambira ati ubona gute twokora ndamubwira ati wewe style yawe ndayizi deja kwanza ndonge indirimbo arusanzwe ririmba naye maze gukorera nazi tari maya pop ariko donc zari ziri pashe nyene ku kirundi tirewe urumva ati idea ihari nuko urahana sibyo twe turabarundi tutagerageje ku impoza no vuga couleur couleur y'ururimi donc ya style ziwacu y'imidiho y'iwacu donc biragoye ifo yuko twerekana yuko dufise couleur hama tukayipresenta nambwira ati rero kese kwanza avuye ko dutori izina maya pop uvuga ati uyu mudi uwumva gute n'ubya nyene twatangura ko basic n'ubya kiwacu ugenda ni pads igenda zid donc umvise mu mutwe cyo bitaho uragenda pam 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 pam
bica biheraho nyene
eh naho nyene bihera ko bihera ku ngoma niwe mudi uhama aho rero donc acazara jamwo aha jamwo ama piano amaki paka turatora iyo idea yo gatireka tubanze tugire iyi kuko Razi utanguye ikintu ari gishashe foko birasira yuko uri kuracegeza imbere ku buryo umuntu ashaka gukacinga ati iki kintu ndinze ndacumva mu miziki yose yavuze uno musi dufite ku radio foko nza kumva ko ikintu cyisa foko nza kumva yuko cyisa hama nico umva te niyo ari target ku buryo nabo playing imiziki amajana 6 cy'amajana 8 ni yagegwako
okay
umuntu acha yumvira ati kino kintu cyisa niyo ari
niyo imbere yaho hari haje indirimbo can I have your number
yeah.
Yo kwa chifu nyene haza n'indirimbo kandi yindi karire iri muri reggae music
yeah.
Haza n'izindi ndirimbo zakiriwe neza zakunzwe kuri we munyuma yeah. Muza kwimvira no style iyi style mumaze kuyidecouvra na cyane cyane mukana y'imeta an application niko ndivuga cyane kwishira mu ngiro mugira tereka tuyishire ku mugaragaro tuyishire habona bikereko ino ndirimbo nshasha yiwe bo si nshasha kwira amazu mwaka gutyo nyipfuza ko ari chief canke young wisdom azokomeza kuyikoramo canke mwugurura imijyango nabandi ba artiste b'u Burundi kuyikoramo ino style kugira ngo ntakaguma ari wenyene nabandi bafashanye kugira ngo bakomeze kuzamura ibendera ry'igihugu hanze y'igihugu
yeah ikibazo kiza cyane gusa iyo yayo apere n'ubwa mbere ngitangura si kintu cyo kokwa n'umuntu umwe gusa kuko ni kurere igihugu cyose kuko na manayivuze kandi abari mvyesha barabizi cyo ni kintu haba n'abayinyanyuzi bashobora kunshikikira ko bose n'abaririmbye kuko nayivuze neza ati mubiravye neza murabona ko atakurere turagira iyo muziki biwacu urumva ati rero aka kari ko karyo ko umuyinyanyuzi umwe ari weje tugerageje kuronka ico cyumvira haba apana abarimbye gusa n'abahinyanyuzi ico cyumvira bashobora kugikorera ko kuko ni kintu cyo kwerekana kure kuko ni kintu exact ugi presence naho no musova ngaho kagenda kwa Dr. Dre ushize mu arashaka kumva izo tanko atarizo muri hip hop atarizo muri arashaka kumva ko ari ta exact zishasha rero novuga yuko ni kintu ndabahamagarira boss baba baririmbye kuko ni style tumaze gupima warabibonye kuri za magonde akiwacu arajya mu rap akajya mu R&B ndugufuka ikintu iyo kimaze kujya mu rap kikajya mu R&B kirajya kushashira mu zuke dance donc style yo kuririmba igiye ku mudiyo nguvuga umurimbye ari we wese arashaka kuziririmbira ko kandi zigatoka neza kuko ni tana ababwiye twahereye ko yambe kandi arashaka ku develop izindi nyinshi ni 1 2 3 4 4 1 2 3 10 10 donc ama accord bo abavuza barabizi
cyane bitaho ano shiro kibaza ati kuri iki ndore zino style abana bari batari kuzihagurukira cyane ngo badijukire ko umaze igihe uhamagaza abana bari ati abantu bose biyumva muze ngaha dukora umuti muze ngaha twamamaze igihugu biciye muri style y'igihugu cyacu cyo Burundi kandi byose birakunda atuko Nigeria barafise tushi yabo Tanzania barafise tushi yabo za bongo flavor Congo gutyo nabandi gutyo kukitoka madukora ma beat yabandi mugabo ndabona umenga kamo nikitabwa cyane kino gike nizihe nguvugiye gukoresha kugira ngo abana bari yabatinde bavyumve
bon novuga yuko ibintu nkuko nama nayivuze ibintu hari ki ibintu bida si novuga kenshi ntiba kesho y'inguvu anovuga yuko abari gukacinga bivanye n'imico kuko umuntu yakiri ibintu bivanye ngene yumve cyo tuma nakugiye yuko si kintu jare ngo cha no, baza kuvuga ngo ni cha GN cha Jimmy this house cha cha chef majanja gusa yaye ni
okay
ni kujya umuntu yiyumvira ikirato gukora ikirato ni yakimbira gukora ikirato kubera wenyine oya kandi ubu twese twambaye ibirato si wavyambaye oya yari yumvira gusa cyumvira ariko no musi twese tuko turabenefisia ko twambaye ikirato rero no mudiyo nuko nyine nta vyinshi umuntu azo kumva akumva arabiryohere warabinezerewe kandi akumva iciza cyane nk'umurundi ko bitegeza guhera iwacu ko nta muntu yoza gu ku donc kwamamaza umudiho wacha kulere wacha tari twiye kuko bizoba kenshi iyo habaye ama festival njanye ugiye kuri imbarege ugiye muri Jamaica baza kubona ko akopi bya bindi nyine bigaruka kandi nyine umunsi umwe bazohona umuririmbya agiye ukabona nko chief majanja giyana ra presence yo maya pop bakibona barakacinza pana byo kurondeza yuko ari ikintu gishaje kandi cyavuyanukana muri uwo mwanya ndiyumvira yuko bashobora kuzotahura ko ari ikintu gikeneye kuri bose kuko ni nk'uko nabivuze sinkeneye ko bose ngo bazanga kubikorera muri Jimmy Gisagara
bayikorere n'ahantu
umu producer wese ahantu hari naho yo bari urari
mugaba ayikorere
ayikore ahubwo dushaka iyo kure
gasuri ni muri Jimmy
eh ni kimwe mvuze kujya navuze ikirato
okay
igizi kirato amparaza ama marka atandukanye ariko kirato gitanguye
ari wari wagitanguye
sesa eh
mwa kino giye bikora benshi
benshi kandi bifitiye akamaro
benshi
baba bavyambara baba barikora
Janje ntari hano mu gindirimbo mwakoze na cyane cyane imaze igihe mwakurenga kubera iki none atari gukora nyinshi kugira ngo dukomeze kwemeza abana bari yako kakaranga cyanke ya style muri ko murakoreramwo hari hari ripirashika kanakumengo nubwo muri ko murabikora murasinzi ko hari zindi style cyangwa izindi nguvu muri ko murarondera gushyiramo gusumba ariko tubwizanye ukuri Chief Majanja ari mugakere kuva tangwa ino style niyo ndirimbo ya nyuma yakoze mugaba yaciye yicara mwakurarenga
yeah eh no bwa yuko bivanye nyende urabona mu mahanga na cyane cyane ne mu mahanga urabona yuko amahanga ni manini ya cyane cyo tumukunze ko hari abarinzi benshi bagiye hanze baca zarimba buke buke kubera nyende urabona hariya sinzi ngera
ariko uri ngira
arapayura na henga eh gende nga n'uburi bandavuga ibyumviro rero urabizi yuko amasaha yabo yo kuryama nayi wacu yo kuvyuka urumva nayo gukora hari giye bigenda birahushanya kuganira guhuza amasaha gutorana aho ari mu kazi hari atwe no turyamye abandi uko
ariko ikintu cyo magize nk'igikogwa yagifashe nk'akazi mugamo gitamye mukacamo kiryamika
kirasubira kujya exactement en fait nivyo navuze umwanya umwanya wo guhuza ove tajya abantu bari kuri tere imwe
ukeneye akeze aragira gute
arakigura
arakigura
ariko deja twehebwe urabizo nyene biranagoye kenshi nyene gukorana n'umuntu ari hanze donc muri kure na kure
dufate kurumva rero
ubuhinga bwaraje
kariro sikosire
oya oya ya kariro ni kosa ariko ubuhinga bwaraje style hari izindi style yagiye arakuramo nkizo za karire can I have your number n'izindi style ariko style kuri ico cyumve tubakiko turayumvira ati kuri ya style yacu uko bukiye ko bwije niki ikintu tugenda turongera ko kuburyo tugenda turayamiliyona nimba twaratoye kwanza umushinge wayo tukumva idea yayo kuri abana bariya barumva ngene bayitahuye niki twagenda turongera mu nkumwe akaro rero avant Maya Pop igya yari muri mu muri style ariko ishaka kumera nkirimo ama instrument no vuga ari electronic ariko ubico dukeneye no kugira ku buryo ushitangwa ro kwenseramo ama instrument live ariko iri electronic murumva ivyo byose bari byumviro dufata umwanya tukicana n'aba instrumentist tubica hijya nino kugira kandi ushobora kuronka ikintu kigenda kirenge cyo bwa mbere
n'aka wose mugabo
cyene eh susi eso umwanya mutoya
none ko n'undi turi mu mwaka kugira kabiri
Sema ya muto ya
vamutsangwe yino nduzino
ya regana
niko kuba mfise guko bariko baradukurikira bashora kuvuga ati nababitanguje babikomije bariko barabikomeza guko tuvyifubuza natwe urumva two bijyanwo gute ndago mpamvu ngirani rero raba ukuntu niba mwatanguje no style muyikomeza hanyuma mukomereje
oya kuyikomeza
ti mukomereze mugira ngo nabandi ibana babona ati ivya bintu byo birashushe kurazi kwikintu gitanguje ukakiryamika urabizi batera bigira bati none nabitanguje barabihe mugabo nka hamwe mu bikomereza mugira ati mu mwaka turashobora gusora nk'indirimbo za tucanke zine zirimo no style ya Maya Pop yokomera gusomba cyo gusanga nandi ba producer kandi abandi ba producer bintu ze muziki baravyinjiyemo mugabo mugi wabitanguje nawe atari ko eba arakubita
bya dadi eh cyo nico cyumvira cyo kora ko cyane kuko nubundi ifu ahubwo no vuga mu byumvira ari mwo no gukoresha nabandi batandukanye nabandi barinzi batandukanye atari chief wenyene ro kuko nikintu gi cyumvirwa ko kigategurwa ko ari nabo twa dufitanye amazi proje kuzikoresha nene nazi proje ariko hacaca mu bindi bintu byinshi aracamo ibihe bitandukanye ama bamwe baragenda donc urabona kuburana umwanya ariko no vuga yuko nkuko bivuze cyane gose ibintu migambi yo kubandanya kandi cyane kuko nici umviro cyaramaze kuvuka cyaravuze naho umwanya wo haca ariko tukiyumvira ko misiyose ubwo yuko nta ma conversation tugira cyangirana n'abandi bari rimwe cyangwa no vuga ibiganiro bya producteur cyo cyumbe kitacamo
mucyumvira ko imisi yose ariko nizere ko ino 2021 tugiye kubona ihinduka cyangwa ishanjemo
cyane gose cyane gose
tugira kugira icyo emerera abakunzi bo muziki na cyane cyane kuri no style
kuri style kuri style nuko no vuga yuko uyu mwaka abantu barashobora kuzobona ibikorwa nka bitatu bitandukanye
haruhande ya chief
ego nabandi batatu yabandi kugira donc kuler kuko benshi bara haro bayitinya biyumvira koko ni style itoroshe kuririmbira muri umunebye mu mutwe wiyumviriye kandi nacane cyane nabandi biyumvira yuko kugira indirimbo ikundwe itegezwe kubiri mu bintu basanzwe bamenyereye ubete nizo ngo anje gituma haramwe bayitinya mu kuyitamukirako nabandi bayitinya kuburi ivyo umva ngo ndirimbo ntiyoba entre parenthèses hit ndivanye navyumvira ye
ariko rero umva zafika iza Fabirove zaraba hit
exactement ariko ariho bamwe en fait kwana Fabirove tuvukishanye gukura rafise ubuhinga bwinshi kuririmba rero antu kwa rafise ubuhinga ko arabifatira umwanya no muntu nzi abifatira umwanya so umuntu wa mukiri ndavuga ahabuka no muntu uve mamaze kuraba ngavuga ati wewe arafata umwanya rero navuga yuko ni style benshi bayitahuye neza numva jengira nzozangira nko kwira radio cyangire nzenderekana example kuko ni style abarenbiste kujya nayivuza baraperi abarimbaraga bashaka gukorera mu kandi byoroshe ariko ro bikenewe yuko jengira yo bari nka seminari
aho hari umaze gukora muri gya style
tahura
hari umaze gukora muri gya style
jera hari kera yari twa mu rundi jana kwijana nyuma yaki wacu gatoya
nyuma yaki hari kera
2015 hari mu bihenye n'imiziki yari
uyo we warasesije mu nzu ntangorane wari ugarana ugakubita
exactly
no bete wavuza abandi mbuga nawe ngabibutse kuri umu producer ukongera kanu muhari
yes jewe
yereka karurira abandi re
jewe ubwambere nkigira no bumwe ufite n'ibyo nagize ubwambere nkigira kwari ukutora kwanza kimwe uraza hagira uri kuravya ari kimvira ati kimviro ndakivyare kivye mu mutwe hama ndacumvirise n'abandi bacumvirize batange idea kuva rero twigize ari electronic cyo tuma ubu niyagaruka kandi ubu je ndize
abo yaragarutse ni siniyagaruka
sesa eh no niko mvuga twongeye ko kandi ubwiza ku rugo yari fisi ye tuzoza rero twayongeye ko novuga na cyane cyane andi mainstream donc live ariko iri electronic
ya tari sana ni still shasha na cyane cyane abartiste bo Burundi bamagarirwa gukoreramwo Maya Pop kino giye duharura umartiste abartiste babiri bamaze na batatu ko ni GN ni Fabilove mugabe yari kiraki wacu mugabe kino gihe bayise Maya Pop ni Young Wisdom canke Chief Majanja kino giye asanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mugabo akorana n'uno mugabo na cyane cyane bakoranye ku mbuga ngurukana bumenyi ibintu bikagenda neza kiya registrari akarumika majwi amotipe nawe gakubitamwo ibyuma bimeze neza ibintu genda kujya mwavyumvise na cyane cyane ku masamiriza atandukanye nuko nta kindi duhamagarira abartiste bandi atari guhagurukira ino style bavuga ati dukeneye touch y'u Burundi nayo igaragare hanze y'igihugu tuvuga tuti nayo turafite icyo twiratira haruhande y'amayaya mugabo no muri modern cyatse kuvuga kuvanga ivyuma vya kavukira ndetse n'ivya kera hanyuma indirimbo ikaza itambika kujya ko mayaya maya ari gisigaye gukora mayaya pop nawe aramwe kantu ka hip hop nyene mugabo ushobora kubikora mu gihe bishoboye hamwe bigaheza bikabandanya bigenda neza GN duherahiza nibaza ko wo sezera abari ko baradukurikira na cyane cyane bikiye kuri kamera za Niyosel TV amubisigaye nizere ko ivyo babasezeranye kandi nizere ko uyu mwaka wa 2020 is still tumaze kwiganira ko kenshi nizere ko agiye kubashanjema kandi vyose ndazi ko bishoboka kuko studio urayifise umu director amufise abartiste urabafise kandi bose bifuza gukora nizera ko nimwashyira ingufu hamwe byose bizogenda neza kanya na kawa
cyane gose cuno bo mu kubasezera nuko ndabashimiye kwanza ko ibyimviro twatanze babitahuye kandi bavyumvise kandi nabari ko araba ngira ko nyene yuko ubu buhinga bwaraje nyene umuntu arashaka gukorana mu producteur wo mu Burundi arashaka gukorana mu muziki no mu ririmbyi ari buraya benshi batandukanye n'ibintu byinshi kakorana baba ba DJ baba ba abaririmbyi baba ba producteur na producteur arashaka gukorana bari kure na kure donc no vuga yuko nzogira zita ama sample ndibaze nzozita ama sample y'imiziki nk'itatu donc ya master atandukanye kuvuga Naraga R&B kwazo bat raga R&B na hip hop no kuvuga ari sample zitatu zijya navuze zili apart ya yiza Chief Majanja nyuma tuzishikiriza ama mutanga ivyumviro vyanyu mumviriza hanyuma abandi nabo bashobore kubijamo kuko narabivuze aho uri hose ni cyumviro cyatanzwe ushobora gukorera ko kanuka develop kubyi neza igihugu cyacu n'ibendera ryacu kugira dushitse ahantu uri burayi ubwiye ahantu abazungu kwaje ati mwebwe wowe uva he ugacukorokereza aho agacamva ati
ati nivyo bigaheza bikabandanya iyo amavuta ndiko nabivuga yita Edison ndayahoze nari kumwe na Arkeny kuri kamera za Niyosel TV nuko bisanzwe bimeze ikiganiro aho bukera tubazanira uwundi murabizi ko yarabazanira mu type nk'uyu avuga ubutumwa ariko nshatse urangiza usenga amashya arangiza usenga naho nzovuga ivyo nabonye genda giye
oya barahezagiwe iyo tuvuze twadusenze